Imachi novuga kuri twebwe ari igoye cyane kuko urabona twatumaze match zibiri tudatsinda no kuvuga ikintu gikomeye cyane cyari kugarukana abakinyi muri mood no kuvuga twara travaye cyane mental y'abakinyi kuko ku buryo tudupreparire match kugira dushobore kugaruka tumeze neza kuko mwabonye ko twamaze n'igihe kinini yatuvuye mu cyunamo tutariko turi entrena cyanke tutari muri competition novuga rero ni match ari gwe kuri twebwe ko kugaruka kuri match ya Bugesera iwabo hanze kuri umaze gutakaza match zibiri ni match itari yoroshye kuko mwabonye ko no mu rukino bitari byoroshye mwabonye yuko vers la fin ya premier mi-temps yicaye kabiri kose ogera yari yababaye ariko tumubwira ihangane kugira dushobore kujya muri mita kugira dushobore guprofita remplacement ya yo muri mita ogera yababaye afise novuga akantu muri genu ariko tugiye kuraba yuko twokora ibishoboka byose turabe yuko twomuvura agaruke hakiri kare
ça fait 4 points hagati yawe n'abakuri imbere igikombe kirashoboka mu mikino 5 isiga ya championnat intego ngariza Rayon Sport muri no mikino 5 nizihe se birashoboka
twebwe ubu no kwikonsentra novuga igikombe kiracyashoboka igikombe kiracyashoboka hasigaye match 5 ntihazobura ama surprise azoba rero twebwe objectif ni ya indi nyene objectif yacu muri mikino 5 isigaye no kwikonsentra ku mikino yacu tukayiprepara tukayitsinda hama tukaraba ibizogenda ekipe ziri imbere yacu ko ntazo zishobora gutakaza kugira dushobore kuronka ngene du profit twebwe objectif yacu no guprepara match kuri match no mustuvuye kuri match ya Bugesera ubu tugiye guprepara match ya ikurikira ya Rwamagana hama imbere dutegura ni y'intare kwa gatatu hama turabe yuko muri championnat tuzogira ico twakuye imvune ya Adolf novuga yaratanguye kwiyantrena ariko akoresha amaguru kuko ukuboko kwiwe ntikuraba ntikuramena neza rero naratangura kwiyantrena na group yiyantrena en dehors ya group no kumukurikirana ako akora ama entraînement individuel ntaragaruka muri group novuga yuko tugiye kuraba muri kicumwero yuko dushobora kumukorera ko cyangwa dushobora gukora ibishoboka byose turabe yuko nawe ashobora kugaruka hakiri kare amahitamo novuga kuri Bonnet mu bisanzwe uravye hierarchy ni Bonnet ni kwakora muzamu wa kabiri muri hierarchy ni ko Bonnet yitwa kwakora muzamu wa kabiri rero turaba eta novuga ya form y'ico gihe novuga turiko turakora imyitozo cyanke entraînement zikurikira eske ninde muntu ameze neza hagati ya Bonnet na Man rero novuga amahitamo ya Bonnet ni kuri experience afise gusumba Man kandi ukaraba n'igicumero cyose ngene yakoze ukabona yuko ari mu gari yarameze neza
uko moje ku kintu cy'intare murakina kwa gatatu no mukino witegute nyuma y'igihe bivuga ko rero yaba yavuyemo yagarutse n'umukino mwiteguye mutese romantare abakinnyi bari tayari namwe muri tayari
nibaza yuko ni ibintu byadufashije cyane kandi nabijya bintu byo kuvuga ngo ntiturimwo cyanke turimwo byarashobye kutwafekta cyane ku match twagiye turakina muri cyo gihe kuko ntitwari tuzaho duhagaze kandi uravye n'ama information menshi bari ko arasohoka ugasanga hari ibintu byinshi bidestabiliza abantu nibaza yuko ni kintu cyiza chatumye tumenya yuko ubu tugarutse muri kurse bikombe byose ubwa mbere twiyumvira ski gikombe twagitaye dusigaye kucya champion gusa ariko ubu turi muri kurse bikombe byose intego yacu ni gutsinda intare tugatangura guprepara match zikurikira
hari ibivugwa ko mwakininye nta nakamo kibazo kimishahara utananga na wenda no kuri staff n'abakinnyi ibyo bintu nibyo mwaje mu kibuga gutyo gusa nta kam ese niba ari byo ntabwo bizafekta
ivyo ni secret professionnel ntavyo no vugira ngaha nibaza yuko muzoshobora kwegera ababigejwe bakabaha makuru akwiye nibaza yuko ubu reka dutegure ekipe dutegure match zikurikira nibaza yuko ibindi tuzoshobora kuronka umwanya canke mukegera ababigejwe kugira bishobore kudufasha kuko uko bigenda ko kose ibintu iyo bibaye ntibibura ku affecta ariko twe ubu turi concentré ngerageza ku managinga abakinyi ngerageza kubashira muri mood kugira dushobore kuza kuri match tumeze neza nkuko mwabibonye no munsi nibaza yuko abakinyi bari bameze neza arico gituma dushobora no gutsinda
commentaire ko witamo Osarue umwanya wa Mbirizi umaze igihe atanakina Mbirizi rero
Rafael twa tugize igihe kinini ya yuko twa yatanguye kuza twari tumaze gukina match matches Kigali match ya police yakora imyitozo twarakorana imyitozo twamune namubwiye ifoko turabange na meze physiquement numukinyi twatoye kugira dushobore kumurolansa nk'umukinyi no vuga ari clé ku muri effectif numukinyi twa préfère kurolansa kugira nawe ashobore kugira rythme ma match nyuma igiye kinini yaramaza dakina
situation yakabwire meze kabwire
kabwire nibaza yuko yashoboye gutandukana na ekipe mu bwumvikane nibaza Kabwiru bari muri Tanzania ubu turi ko duprepara match zikurikira canke rest ya competition tutari kumwe